Hello guys, thanks for stopping by my channel.
Kule video sizobheka ukuthi yini ongayilindela kusukela ngomhlaka 19 kuze kube zingamashumi amabili nantathu ku-August ochungechungeni lwedrama oyikhonzile enesihloko esithi Skeem Saam. Ngicela ungakhohlwa ukubhalisela isiteshi sami futhi uhlale nami kuze kube sekupheleni kwevidiyo. Ngiyabonga. Izovela eziqeshini zokuqala. Umsombuluko weshumi nesishiyagalolunye August amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi amathathu nesithupha. Izinkukhu zifika ekhaya zizolala ngesikhathi kuqhamuka iphoyisa emnyango kaCharles Kunutu. Isiphetho esijabulisayo sikaMelita sifinyele isithiyo esikhulu esidinga umzamo ophindwe kabili. ULehasa noPhomolo bacabanga ukunakekela uNtshaba. ULwesibili wamashumi amabili August amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi amathathu nesikhombisa. UThose uthola umkhondo obalulekile ongaholela ekutholeni umfana olahlekile. Usuku lokuqala lukaLehasa enkantolo lubonakale luyinsele kakhulu kunalokho obekulindelwe. UCharles uyavevezela uma ezwa othile emsakazweni ecela umphakathi ukuthi umsize athole umshana wakhe. ULwesithathu wamashumi amabili nanye August amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi amathathu nesishiyagalombili. UThose noWaito bayashayisana ngokuthi noma bangabudlulisi yini ubufakazi obungasiza icala lokulahleka komfana emaphoyiseni. UNkosi nonogada bakhe baqamba amanga befungile ngezenzo zikaLehasa ngosuku abulala ngalo abathumbi bakaPrate. ULwesine wamashumi amabili nambili August amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi amathathu nesishiyagalolunye. Ukwesaba okukhulu kukaBabeile kuyaqinisekiswa lapho ethola imiphumela yolibofuzo. Isitha esikhulu sikaLehasa sithatha isikhundla samngcwaba. ULwesihlanu lwamashumi amabili nantathu August amashumi amabili nane. Isiqephu samashumi amane. UMtshuzi uthola okuthile edamini okwenza umphakathi wethuke. UPrate ubhekene nokuphekwa ngemibuzo. UMosebjadi noNora bathola izindaba ezinhle. Ngaphambi kokuthi uhambe, sicela uthande, wabelane, ubeke amazwana futhi ubhalise. Ngiyabonga.